kwambiriria muthenya wa kiumia tariki 29 mweri-ini uyu nituriikurehagira tabarira njeru ya BBI Express kwanjiriria thaa imwe na nuthu cia hwaini.
Tumpongeze kwa makofi mheshimiwa rais anapotia sahihi.
Nayo tabarira ya Kengei Live iria uriroragira mathaa-ini macio irigukinyagira o muthenya ucio kwambiriria thinacara cia hwaini.